namna hiyo hapa ambao watataka kushiriki. Mavuno mbegu unapewa bure, mbolea bure, lakini mavuno ya kwako. Unataka nini zaidi hapa? Mbegu bure,
mbegu bure,
mbolea bure,
mbolea bure,
utapewa bure.
Mavuno ukivuna
ya kwako.
Yani huyu mtu wa barabara ya lami, yuko mashariki, 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 huyu mtu wa barabara ya lami,